Emabunda baba.
Yebo sibuda.
Kuna lento ekuthiwa envelope, envelope. I-envelope umfethu Mabunda inekheli ngaphandle,
inekheli ngaphandle.
Address. Yawuzweke. Kubhadarwe umuntu umfethu ozoyidriver. Kubhadari petrol. Yeah, but i-petrol kuzikwazi ukufika kulo muntu ethunyelwa kuzi. And na into engimangaza kwe Mabunda
yeah. Mangaza yini mnganami?
Into engimangaza ukuthi mayifika kulo muntu ethunyelwe kuye.
Yeah.
Lo muntu mfethu uyayidabula envelope.
Smooth.
Akanandaba ukuthi yinhle kangakanani.
Ayi.
Akachanywa mfethu yi the way ngakhona.
Because ahlukene la ma envelope. Khona pink, khona white.
Awuzweke ke ba.
Oh blue. Oh blue. Ama envelope.
Makafika mfethu ayidabula.
Smooth.
Bese kuphuma i-message engaphakathi.
Ayi.
Okushini akanandaba ukuthi envelope yinhle kangakanani.
Smooth.
Kodwa into anendaba naye ukuthi message engaphakathi. No Jesu mfethu.
Yeah.
Bekaphethe i-envelope.
Smooth.
Enekheli ngaphandle.
Ayi.
Athunywe ubaba. Ukuthi iyebantwini ujesper umzimba kajesper kuyi-envelope
eyi
kodwa mfethu abantu babanganendaba ne-envelope kodwa banendaba ne-message
eyi
yingakho bathi mabamshaya mfethu wakhala wathi baba kufesi
eyi
okusho inkosi idatshulwe i-envelope
eyi
i-message ifikile kubantu nokuthi abantu inkosi bakhulule ukuthi abantu bethu balazi iqiniso kunomuntu okhalayo mabuya
kunomuntu okhalayo
ngiyashayeka kodwa mntana sekhaya ngithi kudatshulwe i-envelope kuze kwazi ukuphuma i-message engaphakathi
we cannot be able, Nesbud, to get the message without first cutting the envelope.
Mabu.
Now for us to get the message, we need to cut the envelope. The problem is what? There are a lot of servants of God which are having the envelope, but they don't be able to get the message. Now, uma uyinqekunyam, uNkulunkulu makakubiza, utabula
envelope
so that you can carry his message. Jesus said something. He said, if you love me,
carry
the cross. When you're carrying the cross, utabula envelope. It's in the Bible. Every day when I wake up, I crucify my flesh. When you crucify your flesh,
Mabu.
Who ends the soul in the envelope so that I won't be able to tell the message.
My daughter, I'm going to